hello guys najanye nabana banje muri expo na kibazo nyine mujye mukurikirana BTM TV nzajya mbahereza makuru hello
mujyemo
Indian, I'm getting a massa.